Give me my number. Thank you. Mandazi saizi ya kuja.
Shika ba. Thank you.
Sijui hata sijui imetoka hiyo. Ukifungua Twitter ni barukaruka
Thank you. Thank you.
Baba pamoja tukisikilize hivi.
Thank you.